kahle ngijabula ngokuthi siyovuna ama veggie bese siwaqoqa engadini yomphakathi.
Kanti ukusebenzisana nomakhelwane bethu kuyinto esiyithanda kakhulu thina.
Yeah.
Sihamba umhlaba wonke.
Sivakashele lana le.
Sibone bonke abantu sifunde nabo.
Sidlale sonke.
Ngempela la engadini. Yazi ngifuna ukuthatha isithombe. Sonke asithini yebo.
Yebo.
Siyabonga ngokusimema kuba sizofunda nani ngale ngadi yenu enhle kangaka.
Hayi nibe nomuso omkhulu ngempela.
Yeah. Futhi sinenzela isipho so guthi.
Siyabonga.
Nazo.
Sibulene,
sibulene, sibulene, sibulene.
Wow.
Tada! Sibonga kakhulu.
Ngiyabonga.
Ama Xbox shaker.
Jamie, indlela oqoke ngayo esho ukuthini?
Kusho ukuthi ngiyi Cub Scout.
Uyakuthanda ukuba yi Cub Scout?
Yebo.
Uyakuthanda ukwenzela umphakathi izinto?
Yebo.
Kungani?
Kuyangijabulisa, ngiyathanda ukuba nabantu abajabulile.
Kuhle lokho. Sizokwenzani namhlanje?
Siyovunela imphakathi amaveji bese siwafake emabhokisini.
Ha! Asambeke.
Kulungile.
Sizovuna amaveji lapha esizokwabelana ngawo nabantu emphakathini walapha.
Yeah. U-Elmo uzovuna amajive amaningi.
Nje uwabize ngokuthi amaveji ama.
Yebo.
Elmo uzovuna amaveji amaningi kunabanye emhlabeni wonke.
Yebo.
Asiyenze.
Asiyenze. Asiyenze.
Nazo-ke nalelo kugcina.
Oh, ngiyayithanda le ngadi. Ayinamsindo futhi inokuthula.
Yebo.
Indiza nephepha lomhlani leyo.
Engathi umshini wokusika utshani.
Hayibo, ake nime bangani. Bukani.
Zikwe!
Shook!
Yonke imiphakathi yaseNingizimu Afrika kufanele ibe nengadi efana nalena.
Ah, bangani lamaveji mahle, eh?
Ayahlisa!
Cindy, bheka, bheka! Ibhokisi lamaveji kaJames liyagcwala!
Yebo!
Jamie! Cela sitshele ukuthi ufakile ibhokisini lakho!
I-green pepper, broccoli, ne-beetroot.
Amabhokisi aseyagcwala.
Awu, siyabonga.
Siyabonga kakhulu.
Ukudla okuthengiswa lapha kunempilo futhi akubizi kakhulu. Ngakho wonke umuntu angakuthola.
Singasebenzisana ukuthuthukisela umphakathi wethu.
Sithandile ukusebenzisana ukuze sithuthukise umphakathi wethu.
Yebo.
Hey, ukuvuna amaveji kuyakhathaza. Hey.
Ha.
Ha.
Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.